mu Burundi mu mwaka wa 2016 urayurangiye mu mwaka utabereye neza abana kuko uretse ko abantu bose urabizi urese abana naba mama wabo ntibamerewe neza cyangwa papa wabo ko harabaye ibintu byashikiye igihugu mu mwaka wa 2015 ibyo rero byaratumye habaho kutagirira icyizere cyane abarundi na n'ubutegetsi cyane ndashaka kuvuga ibihugu byabishanze bifasha u Burundi cyane mu byerekeye inyigisho byerekeye gufungura neza amagara y'abantu ibyo rero muratwe ari ibihugu bimwe ane byiyonkoye mu gufasha u Burundi izo rero byatumye ubukene bwiyongera cyane ubukene bumaze kwiyongera bituma n'ababyeyi canke ingo n'imiryango muri rusange ubuzima buhinduka muri kino gihe ubuzima buragoye cyane rero iyo bigoye rero tuma tubivuga abantu baba bagwa mu mpororo imbere y'abandi n'abana ibyo rero abana b'abarundi nka bose hafi abana 8 ku 10 muri kino gihe babayeho nabe cyane ntibafungura neza si bose bafite ka gakarte yo kwivuriza ko nuvuga ko hari abigoye hanashaka kubabwira nerekanye nk'akarorero mu byerekeye cyane cyane inzara abana ntibafungura kuko imiryango ntigifise ingene ifasha abana hano berekana nk'akarorero hari byashitse mu isengero ku munsi wa Noel gihe abarundi n'isi yose ariko aca cyane abakirisitu bariko baribuka ivuka ry'umucunguzi Yezu hari ibintu byaritse mu isengero yo mu kinindo byerekanye ubuzima bw'ababyeyi ngene bimeze hari umubyeyi yazanye umwana amubwira undi ashika mu isengero kubera mu matoza twa twarakoze uwo mwana yamaze igihe kirekire adafungura yarafise hasi hafi indwi zibiri umubyeyi aca mu wundi ngo mfatira ndaje none umunsi umwana haragaruka ariko turashimira ingene uburongozi bw'iyo sengero katolika Regina Patrice yabyifashemo ko yaciye imubatiza n'izina imwitanga umugabekazi w'amahoro Noela karakana kakigeme burira ko kana kari mu irerero muri bene Bernadetta iyo nakarora ko kubereka yuko ababyeyi bibisa nk'ibyabananiye rero ako nakarora kerekana uburyo ababyeyi babaye ico twose ba rero mu bisanzu amashirahamwe muraze ko tarina menshi akiri karakora ibyashitse byatumye bigira uruhara bamwe rutoroshe ku mashyirahamwe nka yose ariko turashaka cyane cyane dusabe ubutegetsi kuva ku mukuru w'igihugu abashikiranganji abashingamateka ikaba abantu bose bafite ijambo muri kino gihugu biyumvirize ntibirabe bonyine barabe hirya no hino yabo kuko biragaragara ko no mu jewe ndi umuntu yizi by'ubutunzi biramaze kubona no hanze tubika ibyerekeye amafaranga nta mahera akiriho mu gihugu ni muri bisi turabibona nta mahera ariho ibiro nta muntu yaguma yifatafata hageze yuko abantu bemera ibyo basabwa n'ibihugu bidufasha kumwe mu myaka muri 2013 biri bwagerageza gufasha u Burundi uronka imfashanyo nuno munsi bava mu kindi ngo njye y'umugayo ijye umugabo jewe no hanura abategetsi bakino gihugu kwemera ibyo basabwa n'ibihugu bifasha bo mu Burundi kugira ngo noneho abana ntibabandanye bapfa kuko mu gihe byo bandanyuku nari nakubwe ko numunsi abana 8 hari haheze imyaka 2 abana 6 ku 10 nibo bajya nabi mbwo numunsi bageze kubona 8 ku 10 urumva nibarindira bakaba 10 ku 10 bizoba ari urudubi bizoba atari byiza cyane